Ukubandanya bafunga umuganga Sahabo mwipereza ry'u Burundi tubibona yuko arakamaramaza n'agatotezo kariko karakoregwa uwo muganga bikagaragara yuko rero ubwo rwego rw'iperereza rusanzwe rukukira umukuru w'igihugu ruriko rurahunyanga amategeko ku mugaragaro tukaba tuzi yuko urwo rwego rwategerezwa ahubwo kwikubita agashyi rukaba akarorero mu gihe umukuru w'igihugu asanzwe arutwara ku rwego rwo hejuru yirirwa ararira avuga yuko ubutungane bukora nabi ariko igitangaje ni ingene ngo rwego rumukukira rubandanye ariko rukora amakosa cyacane mu guhunyanga amategeko n'ijuru ituma twagomba gusubira gusemerera dusaba yuko ako kamaramaza ko guhunyanga amategeko vyohagarara maze uwo muganga tezwa gufatwa nk'umwere ashobore kuronka uburenganzira asanzwe arekurirwa n'amategeko.